You already know Turakesha Kuba tugihumeka numugisha Turakesha yo Uwumva ashaka gutaha biramusha Es kuntu numva merewe fresh Es kuntu numva ntagira stress Fresh, es kuntu numva ntagira stress. Oya sinotaha na buriwe, sinotaha na buriwe, yo yo. Oya sinotaha na borewe, sinotaha na borewe.
Nigga, how could I be nice? Pour me a Sahani with a little bit of ice. The seconds have been nice. The seconds have been nice. Cause Sinotaha na borewe. Nah, Sinokesha nginyotewe. Nana, if you're to rimo, biremerewe. Ushaka gutaha, uremerewe. I'm feeling lovely today. I wanna tell the five shorties that I love you today. Hello, 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 hello. I'm tryna get to know ya. Let you smoke up on my dojo. Let you step inside my dojo. Got you bouncing like a pogo stick. Get you bouncing like a yo-yo.
Turakesha Kuba tugihumeka numugisha Turakesha yo Uwumva ashaka gutaha biramusha Es kuntu numva merewe fresh Es kuntu numva ntagira stress